gone.
Sal bonane. Yaphila. Umlando balava. Awasethi vimba bocuza ka vimba. Uthi vimba kwasabaxoka ma vimba. Bafethu phambi kwenu usicebo mfana kaDlamini emsinga emagcunini nakhophe esikhabeni esigodi esadwe ngamanzi. Ukhala sabegezela sabegezela kumaqeda proud umhlanganiso. Bathi crash and Tom Zolova ma uthanda. Lejabula ngithi. Ethi ngimshayeni nom ngimyekeni lo mbhemo sibe yasesaba banovala ngimshayeni lo mbhemo wema ngimshayeni noma ngimuyekeni lo mbhemo sibe yasesaba banovala ngimshayeni lo mbhemo wema Uthi basophambana sekungeno sondozi mama nje baleka mfana awuboni inzoshayiswa isitimela basophambana kwangeno sondozi mama nje baleka mfana awuboni inzoshayiswa isitimela useko gijima thina Baleka mfana ugijima thina Isekhona Awuthi necala wengo samagcoka ma unecala wena icala lakho ingoma Wengo samagcoka ma unecala wena icala lakho ingoma Zokaluma, geno sondonzi makona bazokala, masedlala ingoma. Kula bazokala, geno sondonzi makona bazokala, masedlala ingoma. Umfana nama. Sophambana sekungeno sondozi mama nje baleka mfana awuboni inzoshayiswa isitimela